ibinyobwa bishobora kuba bidakwije amategeko kuko bitarasuzumwa n'ikigo BBN, ikigo gisanzwe kijejwe gusuzuma ibinyobwa cyanke bifungurwa ko bikwije amategeko, ngo ni byinshi cyane hano mu Burundi kandi ngo bidandazwa ku mugaragaro. Ibyo bikavugwa n'umukuru w'ishyirahamwe Parsem Faustin Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa 2024 Nyakanga umwaka wa 2018. Faustin Ndikumana umukuru w'ishyirahamwe Parsem agatangazwa n'ingene ibyo bidandazwa biguma bigurishwa umunsi ku munsi kandi leta izi neza ko bidakwije amategeko. Kubwiwe ngo kumbure hoba harimwo n'inguvu zabo bari bajejwe kubituza, kumbure ngo bashobora kuba bafisemwo imitahe. Reka twumvirize Faustin Ndikumana.
Araheze imisi kandi tari mike ubona yuko hari ingeso yadutse kandi ragwira muri iki gihugu cy'u Burundi, abantu bahingura ibintu bakora ibintu tazi babikoreye ibyo babikozemo bwa bakazana ku masoko bakaza kudandaza kwirondera amafaranga bihe na zanzoga zose za kanyanga zose za byose bija mu mugu umwe imiti ibintu byose ibintu bose bagahingura ibintu bakazana ku masoko. Ubwa mbere hoho n'ingufu zazo zirataka ayo mafaranga abantu bagenda ukabona bagororotse ngo nabagwiza tunga bariko bakora ibintu bitari mu mategeko kandi bishobora kwica abanyagihugu. Ayo mafaranga ni umwanya ariko barata ni investissement ni ubutunzi ariko burapfusa hagukiza kuburiho kurashira mu ngorane amagara y'abantu muzi ingorane igihugu cy'ubukene gisanzwe uko bagwara niko bazokwivuza niyo ni kuzi premane n'ubundi mahera ategeza kuzogenda igihe bazo ariko baragwara ku ndwara zizananye n'ibyo abashobora kuzohasiga ubuzima muri kazoza n'iki. Ibyo ni ibintu tutegeza kwibaza biteye ubwoba. Hano tuba twibaza rero ikibazo cya mbere, ubwa mbere hoho mu gihugu haba hariho icyo bita politiki nasiyonali deindustrialisation, ni ukuvuga politiki yerekana ingene abantu bashoboye iby'amahingura abantu bakora ibintu ingene bigenda. Ugasanga n'abaminisiteri rero hazana koherence guverinoma uvuga yuko nyuma minisiteri ashaka gukorera hamwe kwa hari intumbero mwagushwa uno munsi iyo politiki nasiyonali deindustrialisation ntayihari, abantu ntibigishwa kugira ubintu uhingura ikintu ukizane ku isoko bica ku ntambwe zingana gute. Abantu ivyo ntavyo bigishwa, umuntu wese azi ko agenda akinyavya agahingura akazana ku mabutike nyana akagira gute akagira nibaza yuko na cyane cyane ko bikubiraza ku rwego umengo n'urw'amahinguro ibintu byahinguwe. Kumenya eta ni ukuvuga intambwe zose umuntu aca abwira ati iki ndakizanye ku isoko nko kumengo cyahinguwe cyane cyane muri ivyo byo bya agroalimentaire ni ukuvuga ngo ni iterambere n'industri ijanye no guhingura ibinyobwa n'ibiribwa. Ivyo ni ibintu bitegeza kwitonderwa cyane mugabo ugasanga leta irafise ibigo bikwiye ubushikiranganji bw'ubudandaji, hari ikigo c'abahinga BBN kiba kiri ngaho gishobora gukora ibintu nk'ivyo, mugabo kiyumvira ingene izo nzego ziba ziriko zirakora. Hari ikintu urimo uraza kwibaza koherence donc ugufatana kw'amaminisiteri kw'inzego za leta mu gukora. Turabona yuko muri iki gihugu hari ingora bica bitanga gusigura yuko abantu birako biragaragara n'abari mu maminisiteri n'imengo umwe wese akora araba ku nyungu ziwe cyangwa araba ibimwega gusa atari karakorana na mugenzi we kandi iyo n'ingorane nini cyane. Ejo bundi ngaha anyi ejo bundi barorganije foire agikore ngaha abantu bahinguye ibintu bakabizana harya mugabo bajije wo mushiranganje bw'ubudana tugasaba kugira ati ntitwigeze tubaye impliki muri bijya kiyumvira ingene ubwo bushikiranganji bwabanje kuraba guseritifya za bibi niyuko ivyo bintu bitegeza kuja mu mafware n'ibiki ugasanga hari makagora kingene ariko arakora ico rero mugasanga nk'amaproduce mu mastande menshi ni leta ibaye nta bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi babirimwo mugabo urumva ibintu byahingwa bibaze guhingurwa rero bija ku masoko harategeza kuja mu bundi bushikiranganji par exemple bw'ubudandaji n'amahinguri ya biro ya bibi ni kazi karabati ivyo muzojara mu mastande muri foire industriere uvyarabwe neza umva rero n'icyo twatuti coherence ni efficacité no kuvuga ubushobozi bwa gufata ingingo n'ingoga kwiriye mu gisata nk'iki kijanye n'ivyamigisha kugira ingaruka magara y'abantu bigatiba gucyo cyo bati uko hari ingora n'icyo gituma rero twatura turavio chene chene iba iboniki nababihingura abahingura wo wahingura naye ashaka kuvuga ngo ku bintu bitararabwa neza kandi maze kwerekana mwengo haruna liste ya nasohotse yerekana itegeza kuva ku masoko iyo liste yasohotse haba hakiruho uvuga ngo ubihingura ngo banza mu ndindire stock nahinguye here eske ni argument hari umuntu uvuga argument ku kintu avuze ati abahinga nyine ba leta bavuze bati iziri zivemo uwundi nawe ati ngo yabasha banza mu ndindire utwo nahinguye tuvemo ubuzi ndandaza ngo nafite stock banza mu ndindire zihere iyo argument irashoboka ubi nyakumbere we twumubwira tuti urumva no kwikebuka barundi twebwe nyene ntitwe turigira nk'ibikutso umuntu wese yahereza intuze nubwo nibyo 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 ni ngora bimaze kumera gukirone abageza gufata ingingo cyangwa ati none ni iki iyo leta idashobora gufata inyo ku bintu abe nibyo abahanze makantu kerekana yuko ibintu by'igiturire biba bikomeye mu kuvuga yuko abantu ariko barakoresha inguvu mu gutanga turi abo fata ingingo n'ingoga bagakoresha uburyo bwo kubabuza gufata ingingo ahari inzego zose izi za service national insurance nyuma zari kuzikabica izi ni musanzwe mu bintu nka bene nizo ziba zifise guterera ni musanzwe zina zaba irakoresha irakora ibintu nka bene ibyo bagafasha iyo ni bande bafite imitahe muri ibyo ega gucuja ni bandi bagira imitari muri ibyo abana bazavuze imitari bari kubaribuza uko bishobora ko n'imyungu nshobora gufata urumva rero twibaza yuko leta biza kugihagurukira niho yoshobora kwerekana ingufu z'uko ari leta ikingira abanyagihugu uko uri leta ingufu zo kugira abanyagihugu zigatangura kugabanuka kuva kuri kurugurura inzira ibyaduka byose ibisahuzi ibimenyo bishobora kuza ugasanga biko biricira igihugu ahari twosaba ko umuntu kubita gashi kugira haze harafatwa ingingo hakiri kare kuko zitevye n'ukuri ni namashikiranganje ni ikorani itanga umuco kuri ibi bintu n'abashikiranganje bose zo bazoba bari inamashinga mateka nitume ko abashikiranganje ivyega kwiriki icyo kintu cyo kiraha kugira imbuze inzego bwiza ubutunga burihe kuvuga ati wewe BBN yasohoye ibintu intuze yireka tuje gukura mu nzira bikaza ashobora guhanwa cyane ukaja muri procureur akavuga ati uku no kuno 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 kubera amategeko yasohotse ko ari kubirica abanyagihugu ibyo none zo nzego none zihari baro nibihindura ingendo bikubita gashi